wa chairman ehe wa chairman wanga ati vachitinda taurisa zvino ndataurisa hongu mukadzi uyu ari kundinyorera achita mataurisa. Dosa ndinoitwa kumba imiwe. Saka ndototerera. Pasi nezanu PF.
Okay.